umuntu wonke umuntu unezinto ezisemva kwakhe but ngiphindela again baba sibe ku standard grade wonke umuntu but unezinto ezisemva kwakhe abakholwayo bazokutshela ukuthi sineyingelosi ezingomoya esisigadile khona abahamba nabantu bakuba badala ngeke uyazi into ehamba nomuntu but umuntu ungamthatha kancane umgxeka axolele yena kodwa ngisaba kakhulu lento esemva komuntu iyona ke ngiyisabayo engifuna ukutshela wonke umuntu sengadlulwa abantu aba advertisers yini into edala ukuthi biyungawe noma sesiwuthandaze hey PS yakubopha moyo otwa kodwa umuphi ngeke uthole abaka Castle begxeka iCoca-Cola ngeke uthole iCoca-Cola igxeka abaka Castle noma kuthiwa abaka ngeke uthole Sunlight igxeka iSef wonke umuntu ucula into yakhe sicela wonke umuntu acula into yakhe yeke into zabantu mawumfishane musukotela ngeinto zabantu mawuyiChristian yeke iNazaretha phansi mawuyiNazaretha ithi nje amen ukhuluma ngeinto zakho uyeke iChristian phansi mawuyinyanga hlanganisa izinto zakho uyeke abasinziwe phansi ndithethi xeka nanga into zethu ziyoma into edala ukuthi uhluphe ake prophet mina ke manje ngithi 2427 sunlight is better for washing ngizothi yeke ukugxeka abantu into edala ukuthi ungaphumeleli yeke ukugxeka abantu focusa entweni obizelwe kuyona
right ngiyabuza upastor Sthembiso Zondo this is Vuma 103 kushubile phakathi estudio kushubile phakathi estudio zindala zombili awu kodwa maniki nika sazi ukuthi uyozala nkomoni ngoba abakhulumayo bobabili labantu abalana this is ngitshela ukuthi njengamanje mawungilalele abantu abavukile ngicela ukwazi ukuthi yobani abavukile ukuze ngithole ukuthi yobani abavukile uzongishayela lapha na ku 0659337172 awungifoneli but what you do you send me a voice note usho ukuthi kethe lezi manihlangene nobabili naleyo ndoda khona enyakazayo ayisuka madoda 0659337172 ngicela ukuzwa ukuthi wena ovukile kwenzakalani njengamanje uma ngikhuluma mina nobaba uSthembiso Zondo ngitshela noma umfundisi wakho uthi cha ubaba sevukile ngiyamuzwa bo noma kuthiwa kwisithelo sika Jehova uthi ubaba uSthembiso Zondo inkinga yakho ikuthi wasuke wagxeka that is why ungaphumeleli umona ngeke uzumse phambili umuntu but into okufanele uyenze you need to focus ufane nehashi ihashi elifaka amatomi libheka lapha eliya khona kodwa alibuke emaceleni lithi iBhayibheli umfazi kaLothi wabuke eceleni waphenduka ini isidulu sika Saudi njengamanje kungenzeka ukuthi wena uphenduke isidulu sika Saudi ngoba usuke wabuka imoto ka kethelezi ukuthi njengoba igibela uyithathepi ungabisayibuka ukuthi uyithathepi but phikelela ukuthi ubuze ukuthi kethelezi ngingenza njani ukuthi ngifane nawe lethi iBhayibheli wagijima uNicodemus wathi ngingenza kanjani ukuthi ngizale kabusha kuzofanele ngiyesisini sika mama yini noma ngenze njani awukhulume nami namhlanje ngiyabona ukuthi hayi kubhizi kakhulu kuma voice note abantu bayasenda nawe ngisendele njengamanje lapho khona ukuthi kethelezi siyakuzwa lapho 0659337172 ngizofuna abantu basempumalanga ngifuna basegoli ngifuna baseCape Town ngifuna baseSistine Cape ngifuna abapheshaya yonke indawo lapho bekhona abantu akukhulume nami uthi ngiyakuzwa lapho nobaba uPastor Sthembiso Zondo 0659337172 ake sizwe ama voice note
Awu ngiyakuzwa bhuti. Isibingelele baba uDosha kahlelezi nakwaba. Isusthembiso Zondo. Kamala mumcindezeli ngwakho. Akwale ebenze simtshalo. Sengimemile ke nami. Ngimuntu wami.
Wow. Yes.
Ngikhala bengubingelela ngikhona kukhulu ngiyajabula mazungeni lemkhulu. Ngibingelela. Nesigaba. Abokwe. Thank you.
manje sizondlalela